to lend a feeding. I can't compete in the feeling that I needed. So don't get me wrong, I've never felt so strong. Your love is all that I asked for. Look up at the clouds, can you tell that I'm proud to be the guy in your dream? Da 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 da